sithengisa ipizzas, sithengisa irostile, irostile zethu zine fillings, chicken mayonnaise, mince, iham and cheese. Siya deliverisha, but okwangoku si deliverisha to your offices, right? Ikhona inumber izawuvelapha kuneescreenini where you can order and sizonidivashela, or else what you can do is you can phone ahead, phone uthi uyeza in the next 10 minutes so that xa ufika apha ufike ipizza yakho iready, ungalindi ixesha elide. Any type of pizza ufuna ukwenzelwa yona sizayicreator, just come with the idea yakho, si-flexible, sizanilungiselela. Amaxesha ovula is from 8 till 5 o'clock. Sizayiconsiderisha as i-demand isixelela into yobana siniseve kanjani na. But okwangoku sizawuvula from 8 till 5 o'clock. Sizawuvula Saturdays and Sundays, limited times from 9 till 4 o'clock, both Saturday and Sundays. Bantu basizulisha nesiphaluka. Bakhona abantu basuke straight from Sweetwaters. Bakhona abanye basuke right from a town. Baza apho bazosixhasa. So siyabulela kakhulu.
Ndibulela ubhuti othe wavula le ndawo yepizza, cause nam ndilifumene ithuba lokuthi ndiphangele, cause bendihleli ndingaphangeli. Ngoku nelutsha nalapha lizawutsho nalo luxhamle likwazi ubana ndiphangele apha. Ndiyambulela kakhulu.